Amen, amen, amen. Ngizokhuluma ngesembatho sesaka. Yo, siyaluma, siyaluma. I'm going to teach you about the sackcloth. The sackcloth, I use it to pray for a very, very sick person. Yabona nje mase ngisebenzisa lesi sembatho. Kusuka sekunzima kakhulu ngoba siyaluma. Yisona ke engiphilisa ngaso abantu. Mangabe umuntu egula kakhulu, ehlushwa imimoya, especially genge lesejele, ngiyakuthandazela uyaphuma. Noma ngabe ngithandazela isikipa sakho, any item osuke uyigqokile uma uboshiwe, uyaphuma mangigqoke kanje. And then ngithandazela ngaso kakhulu, like into ezi-serious. That is why niqala ukusibona lesi sembatho namhlanje. Isembatho sesaka. Ubizo lwami mina olukaNkulunkulu ngenza into zenzeke. Yabona nje lo othanda ukucriticize izindaba zamanzi, umuntu one little knowledge. Hayi ngiyaphuma nje kuye. Isembatho sesaka esokuthandazela into ezi-serious ezinzima. Into ezinzima. We are tender than us this same, but that is if you are gifted. Yabo, si represent amakhosi akithi ngaphakathi ngaphandle, uNkulunkulu. Sembatho sesaka. Theologians, whatever you call yourself. Ninena statishi iBhayibheli, niyasazi ukuthi sisho ukuthini. Thina sisiphiwe ngoba sikhuluma noNkulunkulu direct. Thina sikhuluma noNkulunkulu direct. Uyena uNkulunkulu qobo lwakhe wanginikeza lesi sembatho. Bazokutshela abantwana bomlilo, mangigqoke lesi sembatho ngiyathandazela, ngisifaka bakwinto eserious, aba court cases, jail things, umuntu ogula kakhulu. Right. Guys, there is a spiritual healing school. I will teach you, especially abantwana bamanzi. Mina ngiphiwe above izinto eziningi. So, I don't care who says what. So, ma ungumntana kamanzi, or unobungoma, or ubizelwe bungomeni, okanye ubizelwe kuphi. I've got a school, I teach. Because abantwana bamanzi, isikhathi esiningi, intwaso yabo, bathwasiswa uNkulunkulu nethonga lakubo. All they do, they need a mentor.